yẹn na fún bàtà chief sabi tó wẹ ọyà rọ bẹ títí ayé
former national chairman Abuja sabi tó wẹ ayé bẹ bẹ ezigbo mmadụ ọhamadike anyị ka na-ekele ndị eze ịbụ na nwunye ya ezigbo mmadụ anyị na-ekele ọhamadike the former national chairman Abuja Ọhamadike ezigbo mmadụ ụlọ ya mix anyị na-ekelekwa eze mụ na-ekele injinia Emma Okeke Adra the first vice president of improvement union ọ na-enyere onye mama n'ọrụ ọrụ akwụkwọ ọmụma ebe na-aga mma ọmala efiola na-ekwu ọkụ aka atọ ezigbo ndụ ọhamadike ugobuzonyere gụrụ ụmụnụ gobuzonyere gị dị na-atụtụwe ndị gara Akụwata anyị bụ na mbata unu anyị ọma ndụ His Excellency the Deputy Governor of Anambra State Dr. Okeke anyị ka na-ekelekwa Mr. Godi Ezemo anyị fụrụ Abia
anyị fụrụ Mbatia Ihere Nọma Oronuku ezigbo mmadụ na arụ mma ọzọ igbo ndụ gova na-ekene ndị ọyi anyị prensa welshar from far and near o ji ya bịa nụrụ were anabata mmadụ niile na palas anyị na-asụ nụ nnọọ arụrụ ụmụnne m ka anyị na-ekene His Excellency the Deputy Governor of Anambra State anyị na-ekenekwa ya n'ọrụ ọma maka ụlọ ndị agha ebu na Anambra bụ na one of the seven states enwere in this country.
Ọhamadike.
Madike Sabitu Ume is good.
Strong man of Africa.
More
images on his way, and also the vicar of the various categories, both Catholic and Anglican, in the hospital. Verbology is on.
Oh no, when I had to go on and open up to you, Louis, that's more about that.
He also is a kind-hearted gentleman, a strong man of the community, and he's always a leading decency and a sense of accommodation to good ideas.
I know Alabaster Monsigno, Dr. Simon Amadese, the parish priest, Sir Simon Parish, I am a father.
St. Mary's, like in the All Saints choir, like in the
Chief, God is in the room. I need to know you.